fadlan subscribe deh gambaratana kawo si aad ugu mid noqoto saaxiibta ku xiran channel kan Mahadsanid.